Hi there, San Bonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu, kusawuya uSibindi noVuyo noChef ke eceleni. Uma eceleni kule ngoba lena imayelana nezingane zesithembu ne-TV show. Nento ekubukeka ngathi uSibindi uyayenza manje njengoba nisho nje ukuthi uzenza i-victim. Yazi ukuthi guys u-season 2 usudlalile waphela kwafika episode yokugcina no-season 1 sobukile. UVuyo vele simazi ngoSibindi nokuqala ukumazi simazi ukuthando nesithembu. Kodwa manje inkinga kaSibindi into angekaze akwazi ukuyishintsha noma kuyena phela ingane yababa uMseleki neshow kuye yakhe because silandela kakhulu yena ukuthi wenzani. Ile number ayifake ngale kuVuyo. Ama-fans, ama-followers oyi-support because lezi number zi-edwe i-behavior yakhe. Akavelanga uVuyo wavela nengane sasisithi hawu nangu ubhebi mama kaSibindi. Izenzo sikaSibindi zenza ukuthi number yama-followers nama-fans kaVuyo ikhuphuke bemthandi ku-social media. Ilena-ke esimshisa kakhulu ku-social media. Ngoba na social media la evela khona kuzothiwa uVuyo this uVuyo that yabo le yalezi number ukukhukhumala kwakhe iyakubulala ngoba yena ungene evela ikhukhumile eyingane yamseleku elandele inyathelweni zikababa uzodablisha yonke ubaba into anayo isintu sithi isintu yasazi uzokwenza izinto eziqondile noma bengamtshela kodwa wenza amaphutha akhe uzofunda ngendlela yakhe. Kuzona zonke iy'nkulumo ubethuma abantu abawu-5 beyothi follow lapha kuVuyo. Manje ngoba sekuvela ukuthi khona i-separation ekhona kukhona osekwenzeka phakathi kwabo. Akakwazi ukususa lezi number zesayidini lakhe. Yilokhu zikhalileke, ziyakhala. Bengithi ngizoyichaza kahle lento ngiyibeke step by step, kodwa ngicabanga ukuthi indlela esimple yokuyichaza yile. Ngoba manje yena useza ne-motive yokuthi zikhona izinto engizoyiveza, anikubonanga konke ku-TV, lezi ndaba eniyifunayo ngizoyiletha, asiyifuni indaba. Sizoqhubeka siyibuka i-TV show le abayenza ibe samanga. Angise ngixoxele kahle ukuthi ngithe ngifuna ukunivezela ukuthi yini indaba ngithi okunye, noma sithi amanga asiwayeke ngoba amanga azwakala eyigama elingahloniphi. Kodwa kwi-caption ngizobhala ukuthi amanga because ngise ngifuna ukuveza. Angazi ngiyogcina kuphathi bani, bengikubhala ukuthi bengilindele ukuthi isho iphele. Masiphelile ngiyibaleke zonke lezi zinto engiyibonile. Ngisizwa u-season 1 ukubuka i-TV show. Yabona ngoba ngichaza leya Sibindi noVuyo, uSibindi useshawa ukuthi yena akakwazi ukukhukhumala athi lokhu uVuyo ayikhona unengxenye yakhona ngoba yena ubemdelela uVuyo. Kodwa ukumdelela kwakhe kwandise iy'namba kwi-akhawunti yaVuyo. Uyoyizwa-ke dade le ngishoyo. Ifana nani? Yabo oke wabuka u-Big Brother kule season esiphuma kuyona uMzansi, uPapa Ghost noMac June, ngenze i-example mhlampe ezoba seduzane. Kuya ngokuthi izinto interpreter kanjani. UPapa Ghost kuma-conversation amaningi ayeba nawo namanye ama-housemates kwakukhombisa ukuthi uyam-undermine uMac June. Kanti yena the more enza leyo nto ekhuluma ngokuthi uMac June ukanjena or mayedla ini eveza lezi zinto lezi ezingathi zimehlisa isithunzi, ubethumela abantu u-Big Brother ukuthi besupport uMac June. Ngoba uMac June abase simlalela hawu. Akakhulumi kakhulu ngaye. Masimlalela futhi esekhuluma no-Big Brother, hhayi uyibekela ukuthi usuku lakhe lunjani. Wakusho-ke kuyo-ke kuye-ke emehlweni ukuthi vele ababona abangani. Yayibona ukuthi le nto isebenza kanjani. UPapa Ghost wayelobe ekhulume ngo-Mac June. Na uthando labo lwalenza ku-Big Brother House, i-target yakhe kwakuMcJune. Yena ngesikhathi enama-plans akawabekayo ukuthi uthagetha uMcJune, ama-viewers agxisha kwi-side laMcJune. Ile nto-ke beyenziwe uSibinde yenza kuVuyo. Ngesikhathi yena enokum-undermine, embeka as umuntu wesifazane o-weak nge-understanding yakhe, because yena une-mindset yesithembu. Mayeba yena ne-mindset yesithembu ukuthi isithembu sifuna umuntu wesifazane onje, mase chaza ke amaphutha enziwe uVuyo, the more ebeka lawo maphutha, iyagcwala inamba ku-follow kaVuyo. Kungathi-ke esayidini lakhe kube khona ukuthi Vuyo the brand, angazi ukuthi bekwenze kanjani. Ngicabanga futhi ukuthi into ayisebenzayo le ayenzayo, abazamayo ukuyenza eceleni, ngoba kuzomsebenzela. Yabo manje kufike la ukuthi uSibindi noma engathini abaningi-ke besalithatha iside lakhe, useshawa naye leyo nto-ke. Yabo kwi-show ngoba ishuthwa ukhukhumele, vele uyazi ukuthi wenzani, uzokwenza ngendlela yakhe. Nalaba kabadonsayo angithi yena umshayi wesinqo, right? Isho ihamba lapho yena ngesikhathi ephakama ngokuthi umshayi wesinqo, kodwa futhi unendlela ethile afuna ukuyiphila. Lo seceleni kwakhe kumele understand zonke lezi zinto ayisho engazwakali. Iyagcwala-ke i-follow button yaVuyo, lobe kuthiwe tif. Follow, if, follow. Manje yena kubuhlungu-ke kuye uma kuwukuthi-ke ngempela uyagowa, i-breakup yenzeke kabi esayidini lakhe. Kubuhlungu ngoba akakwazi ukuphoqa ukuthi wozani ngapha, ngicela nilalele i-side lami, ngiyekusenzeka. Sengilapha-ke kulaba abashayo wegazi azisanenkinga, abantu abaxove i-TV show baze bayasithuka. Khona nje othi zinja khona manje weo emzumbe sebenomnyaka we-7 beku-TV, ukuthi benze ngani kuphambi kwethu ukuthi ngeke sikubone ngokufana konke. Emzumbe benonyaka we-7 beku-TV, yabo nje ku-season 7 besiphuma ku uphinde wabala futhi umseleke indaba yokuthi uSibindi noLwandle inkosana ubani kanjani. Wase wafaka nobhebi singabakho, wathi usingabakho ingoba ezalwa inkosana yale khaya okuSibindi. Yabothi useyayijika le nkulumo. Linda ku-season 8, mase ungena u-season 8 ngizokubiza ngithuza la. U-season 6 umseleke uphinde washo futhi ukuthi uSibindi noLwandle inkosana kanjani. Nakusizini 5 washo, nakusizini 4 washo. UQueen Loli ukuthi bam-introduce kanjani kusizini 1 wezingane zesithembu, ngifuna ukukubekela khona. Nokuthi yena wayedinwe yini, ngoba manje uma uQueen Loli sengena kusizini 2 usengena ngendlela ehlukile. Wena koyishayisa ikhanda-ke la ophathwe ikhanda, omayeni basemsebenzini bashawa umoya basemsebenzini, oma ngabe bayiphuzela amajuisi lapho amajuisi, iy'ngane ngama-weekend bayayithatha bayoyikhipha bayodla amabhega amnandi, wenu la unenkinga nje ozipha yona. Hhayi, ayikho inkinga. Ayikho inkinga, ayikho. Ayikho, nami ngiya-understand ngoba i-TV show ixova, okusho ukuthi ne-YouTube channel izoxova. Inkinga ayikho, inkinga-ke ekhona inhlamba. Yingakho-ke i-comment enenhlamba ungayitholi. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.